izindaba ezokubumbana kwe-horrorless khombisa kwenhlaka production usifundelwa ngulange lihle hlatshwayo sawubona mbukeli udedelwe ngebheyili uthisha wesikole samabanga aphansi olundi osolwa ngokudlwengula umfundi bese esikoleni uthisha oneminyaka u-54 ubudala ofundise esikoleni iPrince Dablamanzi Primary ubevele enkantolo yasolundi namhlanje ngecala lokudlwengula umfundi wakhe oneminyaka elishumi abazali babafundi bakulesi sikole bathi ke abamfuni nakumbona lo thisha njengoba bezizwa bengasaphephile kanjalo nabantwana babo bengaphephile kulesi sikole Uhlalele ovalweni umndeni kathisha Nhloko wakanongoma ngemva kokubhunqiswa kushiswe umozi wakhe. Unkosazane Babhi Mbatho nguthisha Nhloko enogcoyi primary school uthi ke sesiside kakhulu isikhathi ephila ngeyintsongo engazi ukuthi kumayelana nani. Uthi ke selokhu athatha izintambo zokuba uthisha Nhloko ubengasahlalisekile nokugcine ngokuthi kushiswe umozi wakhe uthi phambilini kuke kwashiswa isikole ngenhlanhla bakwazi ukusheshe bawunqande umlilo icala lisavuliwe njengoba amaphoyisa esaqhubeka nophenyo Akalelo amasongo kasikonyela amadoda amabili asolakala ke ngokuba nesandle kubulaweni kukathisha enyuvesi imango suthu University of Technology eThekwini. USharon Dawiki oneminyaka u-61 obudala utholakale endaweni yasenande seshonile nokuvulwe icala lokuba ke ulahlekile umndeni wakhe emaphoyiseni aseGreenwood Park. Ukhulumela kamaphoyisa uthi umsolo oneminyaka u-22 obudala ubanjwe njwe lapho abebezitika khona ngotshwala labo abebuthengile ngekhadi lasebhange likamufi uthi ke abanye abasolwa abasagcwele amathafa njengoba iCCTV ebabophisile laba ababili iveza ukuthi abanye abasolwa bebebane ngesikhathi befaka umufi emotweni Lihlehleleke inyanga ka-October icala lesilo samaZulu inkosi uMisuZulu kazwelithini kuzokhumbuleka ukuthi ke isilo samaZulu singena siphume ezinkantolo njengoba kunabafo wabo abangahambisani ngokuqokwa kwakhe njengenkosi yamaZulu isizwe samaZulu sithi ke sekuyisikhathi sokuthi manje liphele leli cala ukuze isilo sikwazi ukuqhubeka nemsebenzi yaso yesizwe uhlangothi lwasendlunkulu lihambisana ke nenkosi uSmakade luthi ke uma uMisuZulu engazimisele ngokusuka esikhundleni leli cala lisazoqhubeka nokugqigqeza inkantolo Usathukizanya umndeni wenduna yakampukunyoni emtubatuba ngemva kokuba kudutshulwe kwabulawa induna ngaphandle komozi wayo umnumzane Ncebo Mkhonazi utholakale edindilizile ngaphandle komozi wakhe esigodini sakwaNomathia abomndeni wakamkhonazi bathike abababonanga balelesi kepha ke bezwe ukuqhuma kwesibhamu nokuthe emva kwesigameko basebeza umkhosi nokuthe uma bephuma bafica induna isidumbu sayo silele sidindilizile ngaphandle komuzi inkosi yesizwe sakamkhonazi untokozo mkhonazi usigxekile lesi senzo wabe sethembisa ukuba ke bazosebenzisana namaphoyisa ukuze kubanjwe izelelesi ngiziphethele zeindaba ngokuthi ngikukhumbuzeleze ngithe yizona ezihambe phambili ngaleli hora Udedelwe ngebheyili uthisha osolwa ngokudlwengula umfundi wakhe. Kanti ke uThukizanya umndeni wakwaMkhonazi ngemva kokubulawa komnumzane womuzi. Angiziphethekela ngesethembiso sokuthi nakanjani kusasa kuyothi ke uma liphinda libumbane ihora lesi ngikulethele ezinye izindaba.